Ashe madoda. Hawu, mfo yababa manje. Ayanda, iyanda, iyanda, iyanda. Engase khona emithi nje lapho. Ya, mele zalane zandi impela. Yandi imfuyo kababa. Ey, umuntu kade wagcina khona la ekhaya. Yes, yes.
Abe yeyeye. Khondlo baba.
Hawu. Mama.
Hayi ngithi ngikulethele nakho phela. Okuya ngasethunjini.
Oh, ayi ngiyabonga. Ayi kona indlala nami besingishaya. Hayi ngiyabonga, ngiyabonga nkosikazi.
Ehhe.
Alright. Ey, uhamba ibanga elide kanje uzofika la.
Hayi akulutho wena baba.
Awuthuma ngani ingane?
Hayi wena bengifuna ukuthi nje ngizoyibonana nana. Zobonana nawe nje mathupha. Kuyasebenzeka kodwa.
Hayi kuyasebenzeka. Yabona nje.
Ehhe.
Mangibuka lezi inkomo lezi lapha.
Eh.
Umele ngiedde nje ojamula udaba u2. Bese ngiphinde ngithi ikap. Nembuzo ezu2.
How?
Yandi mfuyo kababa.
Eh manje ke. Ojamuludi bona ngiyayizwa yojamuludi kodwa phela nobaba kade ekhala ngojamuludi le ekhaya uthi hayi bantu. Ucabanga ukuthi abaedde nabo.
Ubaba ubekhala ngani?
Ngojamuludi phela baba ukuthi naye ngathi uyabadinga lapha ekhaya.
Ubadingela for oh naye ufuna ukufuna naye ukuthi abe nemfo yakhe naye athenge ezinye inkomo
naye. Hayi. Akafuna ukuyithenga. Kodwa phela now uyazi baba ukuthi mayedinga kusho ukuthi ke
ima. Uqonda ukuthini kahle kahle? Ima, uqonda ukuthini kahle kahle? Uthi uba kumele mina ngiyovela kini?
Igona lokhu impela
ngeke 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 mina la ngiyafunda usukhohliwe uthi ngumfundi ngiyafunda la imfuyo yakababa le akuyona imfuyo yami imfuyo yakababa le manje angazi ukuthi wena ucabanga ukuthi mina ngiyasebenza la uNSFAS awukhokhi nanokhokha futhi la
sekuyisona kodwa phela isikhati lesi sesisite
sekuyikhona isikhati ayi no ngicabanga ukuthi sona isikhati sami sokuthi ngihambe ngiyodla ngikushiye wedwa ngoba angazi ukuthi usungikhulumela into engayizwa. Yangiphedela lo kuma indaba zeinkomo la unovela le resa ikho le
hey nale wede balele kanje ngathi uzokuthi ntambama.
Who the hell is she?
You don't take me seriously, dude.
ngiyakuthanda.
Do you know how worried I was?
Wait, you're my sister. What's with all the drama?
Just answer your damn phone, Brad. Gosh.
Hey, but they do put in a man. Are you far with me? Skitsi! You want to come with a skit? No,
I got the energy, She shake her ass to the melody, She wanna go to the ends with me, Go to the end. I'm deep in the lean like a jelly bean. Sick like I got me an allergy. Oops, I mean allergy.
Yeah, you gotta correct yourself, nigga.
I'm in the beat. Shit. Nigga sick Z. Sleep. I'm in the streets. Sleep. Sleep.
Slimy.
Diamond lock, I keep the key.
Yeah.
I'm CIB. And I keep a peace.
Gang, 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 gang. Don't got a reason to bug.